Obusobozi bwegwanire mu kye yikindwa wegwa WAFOYO Obusobozi bwegwanire mu kye yikindwa wegwa
Stage production Obusobozi bwegwa mu ngoma za chopokende
bwegwa batole bufoyo
pokire emitwandano cheke wa merikindwa pokire utumu
bwegwa batole bufoyo pokire
WAFOYO Obusobozi bwegwa nire mu kye yikindwa
bwegwa batole bufoyo pokire
WAFOYO Obusobozi bwegwa